Please baby don't you want shaka shaka riungu miruhande ke watu wengi wanagutaka mimi nataka ungu miruhande ke c'est toi que j'aime c'est toi ma vie je veux que tu sois toujours ma belle no no my lover gumiruhande rukundo gwanje upendo unanichanganya sheri koko twese tupe mugite
yeah hagiya Franday ukiri kwishure ni ihe kuru watora cyane
ikuru natora cyane nta nimwe nta nimwe mbona aya Jesse mbesha mama duvuzwa bwiwanje ndirinda kubesha nta kuru nimwe natora
today so day behind your parents and your sisters
aya
Oh hello beautiful people reka no ngirinda guhikaza udahengeshanya gufunda like kuri page ya Facebook na subscribe kuri YouTube ni kuri Sky Media Burundi uracyari kumena matero wanyu mama Dublo aka WTOG Mr Kajagari Mihari as long as I'm there I hope we go na party behind camera nkibisanzwe muri kumwe na Amigo Pictures ngira ngo murasanzwe mubizi murinze mumbona ngaha nuko tuba tujye gukora ibintu by'amateka uravye no ku ruhande turi kumwe n'umusore wacu navuga ngo ni mushasha ariko benshi muraza kumenya byinshi kuri we reka tumuhikaze kugira ngo tuganire amakuru ya boss
makuru ni meza cyane
urameze neza
fresh sana nubwo nameze neza mu muhogo
yego ayo mazina akwita gute
mazina nitwa Franday boy aka Godman boy
yap
yap
kweri ki Godman boy
Godman kubera ari izina ryiza benshi nibaritahura bumva ko ari kujya mba nimo ndavuga imana ariko sivyo Godman bisigura umurinzi
yego
yap God ntivyandikwa kumwe n'imana nzobereka kuba byandika uzoshaka kubimenya
yego bise nka umengura umusore wiswa gaboga
byatari nubu bibona none kuva
sa waberewe sa
asante sana
ajya ngaha wambariye anga
amahera nambariye si menshi kandi si make ariko namahera kwiriye
ko okay ikintu kizimbye ngaha wambaye muri ibi byose wambaye mu ikintu kizimbye niki
byose bira
ikintu nibinganya amahera icyo waguza amahera menshi
kico naguza amahera menshi nikirato ego
cyagutwaye nganga
cyaguza amahera menshi 40,000 ego
okay amni Franday tumaze imisi tubona ibikorwa vyawe n'imisi ngira ngo hari ndirimbo heruse gusohoka heruse gusohora tumaze imisi tubona ibikorwa vyawe turashaka kutubwire umuziki wa winjiye mu gyana
yo umuziki na winjiye muri 2020 niho na winjiye ariko nabikunze kuva kera nkiri umwana kuva muri 2012 gushika muri 20 niho natanguye kumva ko nuririmba ndirimbo ya 2009 isohora muri 2021 sikera cyane ni nyuma hahetse yego
indirimbo ya mbere wayise mu 2021 ubu naho imbege zose warazisohoye muri 2021 cyangwa zose ntini wasohoye muri 2021
hari mu kwa gatanu mu kwa gatandatu niho nasohoye audio video iza mu kwa 10 yego video ya yindirimbo ya mbere ya kabenda isohoye muri 2022 je pense
okay inspiration muri muziki ikura he
inspiration mu muziki ndayikura mu baririmbyi baririmba ibintu nkunda ego bo kwisi
nkindi abaririmbyi babiri kurikirana cyane mu Burundi n'abantu
mu Burundi nkurikirana nabo abaririmbyi benshi cyane ariko harabo usanga umuntu akunda ugiticiwe ndakunda Sat B Kiriku Double J Fizzo Masterland Arvin n'abandi benshi
Ego. Murabo hara abaririmbyi babiri hagati ya okay, nabahe baririmbyi babiri muhuye wogira akajambo ubabwiye.
Abaririmbyi babiri duhuye nogira ko ndababwiye ivyo vana n'ivyo ari ivyo no bashaka tuyaga.
Bijane na music.
Bijane no muziki. Noganira cyane na Fizzo na Sat B kuko nabaririmbyi bakoze kandi ibintu byawe guma biri hit. Twoyaga byinshi bivanye n'ivyo nabasavye ko tuganirako.
Hagiya Franday usanzwe ukora umudihu yuwe
umudihu nkora ni R&B ego
wadushishize mu gatondo
R&B
please baby don't you want shaka Shakari yungu miruhandeke, watu wengi wanagutaka. Mimi nataka ungu miruhandeke, setuwa kejem, setuwa mavi, juvike tisu hatu jumabe. No, no, my lover, gumiruhande rukundo gwanje, upendo huu unanichanganya, sheri koko to seti pe mugite.
Yab.
Yeah, but God, ndumva gusa kazoza karahari kuntu niko ndumva uri kuri aririmba kuraje sana boga
asante sana kabisa yego
haja umuziki unikiye kintu niye plan ufise muri industry muziki mu Burundi
plan ufise muri industry muziki nuko arashaka kugera kandi nka nifuza ko arabo nanje nzogeza kure bivanye n'igihe nzoba ndimwe nuko nzompagaze fresh ego imana n'abafana nibabinkundira nzobishikako
harya muri umwanya indirimbo ya mbere kisohora uravye inguvu zagutwaye wabonye hari feedback wakuye mu nyuma cyane
ego inguvu ni nyinshi n'amasurago menshi feedback ni nyinshi kuko babari benshi babakeneye kumva ibikorwa by'umuntu bagendana mba mfise abagenzi benshi babakeneye kumva ivyo nkora tari babagenzi baba baguhenda bakubona uko ariko feedback zarabonetse ari nyinshi cyane
ari na Franday twigeze kubona yatweretse coming soon ya video aratubwira ikiringo kizosohokera ku ndirimbo ya mbere kamikazi ariko ntiyigeze isohoka kuri icyo kiringo habaye ingorane nyabaye
byarabaye biraba birasubira ikibazo ni cha kibazo c'amafaranga ndikorana ku giti ci wanje nta management fise ni njewe nyene nikorera urumva inguvu ni nyinshi kibazo carabaye ku bwanje n'aba director twakoranye ego
n'aba director makora amike yaramahera niyo yari ko
yari ko kira era byaraba byarateme ikibazo nayego
Okay. Umuziki ntitwahengeshanya kuvuga ko umuziki gutwara amahera menshi. Harya kuvukoze hari igikugumaze gukora kugira ngo kibugaruze n'amahera warakoresheje.
Kuva ndabukuze nta kintu na kimwe ndagaruza ahubwo umuziki benshi ntibumva basa nibahari baririmba bibaza ngo nuko hari ibintu birimo bapfa gukuramo. Umuziki ni kintu ujamo kubera ugikunze ubona ejo canke ya ejo ushobora kuronka biciye mu muziki. Ukamenyana n'abantu benshi batandukanye inshuti harabo muhura bakagira ico bagufasha naho muhura bigahereraho ariko ku bwanje nta kintu nakime ndinjiza yego hari ibiro vyateguye kuba ku bonane na y'ikirori kizobera mu Kirundo hamwe no ngahi muyinga ariko kubera irya kaya covid vyaciye bihagarara nta bintu rero ndinjiza mu majambo make
Okay, Franday. Uchi ya nukumbwa ni walikuwa rafuga tiara. Franday, wachie kwa gitumo huku nye nawa wali wali mwari kumye. Kumbwa kwa Franday alishima, Franday nuwa mafisiri. Wavifata mwagutu.
Uchi ya nukumbwa ni walikuwa rafuga. Jeo kunu mezi. Dimo ndumbu muna mvugu konari. Nda mge gira tukavugana. No chamagara rangawaza kubiri kuliku rafugi vjabini. Jewe niko meze cyane kuko ukuntu je ni yizi nabo babanzi kuri mwe mwe muradukurikirana sinzi uko munzi ariko muri benshi banzi abo tuganira benshi barabizi je ko ntishima ko ntanirata ego akantu ko kwishima nikabura kuko mu muntu katigiriza kuba mubivanye n'ikintu uri kurakora cyane n'icyo ushaka gushikako ariko mu majambo make sinishima kabisa ego
harya amafaranga uheruka gutora menshi yarangaye ugutora hasi
amafaranga meruka gutora hasi natwe 20000 hari muri 2019 ego
nana
yandi ndasubira gutora imyaka usinzi ariko natwe amahera menshi abantu badasanze batora gusa nyene narishimye ndayatoye ndavyibuka nacengura mu telefone ntoyi mana FC touch cyandagura nakandi gatoyi gagahinda nyene nimbo musirima kaze
hajya amafaranga menshi maze guhongana ngahe Franday
maze guhonga bisigura guhonga guhomba gufata
guhonga
ntacho nzima
laza muri murundi cyane
je ndu murundi ne birundi rega biri kwishi guhonga kisigure fresh none no guhomba canke kuronka
yes turafise umu navuga ngo umuntu ari karika ushi kintu kandi akizi gusa je ndi siri yuko kintu kizi
oya guhonga ntavyo nzi n'ukuri kandi ndashaka ukimenya ukimbwire hariho nawe ko baradukurikirana batabizi ndabeshe mane muri mwebwe mwe turabara abantu mutazi guhonga icarico mama dutubariri
okay wewe nta amafaranga urahabwa n'umukobwa
eh yego narayahabwe Ego ndemu yari umukunzi wanje tu.
Hajya ubaje nk'umuntu aho babwiye cyane ndemu yahama yampaye amahero kuno kuko nta birashika basutere n'inkuru umuntu kugira umve ati ibintu byo byo bibameze gute.
Ebi byo birabaho birashika bivana n'amahero bawahabwe. Jewe amahera na rose. Yari amahera menshi. Ego amahera menshi kabisa ni nayo yatumye ntangura muziki. Yaramfashije andi arinvesti saha manaje ndagenda ndakora tu. Yego.
Haya none Franday. Okay, twamaze kumenya kwatazi kwatarahonga mugabara amaze guhongwa yabitwemeye.
Na nimba guhonga ari guhabwa inoti n'umudemo byama byabaye kandi kenshi. Byama byabaye nese urukundo tuba dufitanye. Ndega na muntu aguhikina atagukunda tanakwitayeho no. Muntu aguhikina uko abona bikwiriye kandi mu kunzwe kuyaga muzinanye cyane
haje kubgwawo urukundo n'urukundo hamwe n'amafaranga itandukanyo rihe
itandukanyo rihe hagati y'urukundo n'amafaranga love ni love mwa mufisirimwe murategura mahera nayo ni notes zivisi cyo zizobashitsako ego itandukanyo rihare nuko amahera ari abubaka urukundo nako ari go rutuma muronka ayo mahera Jine yuko ndavyo urukundo rurashobora kubituma muronka amahera nayo akabubaka mukabaho fresh mwishimye kabisa yego
haja urumunya muhinga
je mvuka mu Kirundo na je muhinga muri 2005 jusqu'à maintenant uyu muhinga ubisanzwe benshi bazi ko ndi umunya muhinga ariko province yanje ni Kirundo
uruka mu Kirundo rya
meruka yo mu 9 yego shaka vacances ndamanuka kuramukanya hi wacu yego
haja urabye Kirundo hamwe na Muhinga ni ihe ntara ubona ko ikuryohera cyane basi ifise akantu kavuga ati haja irasumba kano yindi nayo irasumba kano
mu ntara Muhinga Kirundo intara ryohera ni Muhinga uko Kirundo mu bisanzwe ntayonze Kirundo nzi ahomba kubera ndo musore nyine ntembe ariko Muhinga ni wanje ndayizi yose kabisa si yose cyane ariko ndaza hano atari hake
ajya nkubushye umva nk'umuntu ariko arahubya ukumva uvuze ngo Kirundo ngo ntayo nzi bisa nkaho umenga wihakanya uvuze nkaho umenga uri kuri hakana ahantu
havuki nzira ndabicishije ngo haraba bitahura nabi uko shatse kubivuga sindahazi ubuce bwaho oya nkuko uvuga kizungu cha Muhinga gasinyi kibogoye gakashi giswahili ego ivyo ntavyo nzi rero mu Kirundo oya nzikari Kirundo uko nyene
okay turashaka kutubwire urugendo rwa gwa music urugendo rwa gwa music kuva urutanguye no kugeza kuri umwanya niki kintu wana cahindutse
ikintu cahindutse ni ibintu byinshi kumenyekana cambere mu bantu nivyo muririmbyi cambere abashaka ko abantu bo mukundira ko kumenyekana uciye ahantu abantu bakavuga tujya no muririmbyi indirimbo yewe yitwuku uciye kuri studio ukumva ko zivugwa indirimbo zawe zivuzwa nivyo ni vyinshi cyane arayitunu shobora kuronka kubera nawe muririmbyi ntari kuronka naramuba yego
ako turafise amakuru ko uri mu bantu hari utu video challenge z'indirimbo uri kumwe abantu menga ngongo warahatira abantu ngo abakobwa cyane ngo bakugirire ngo udu challenge
izo ayo makuru sinzi ko yoba ariyo yego kuko challenge gukora challenge ku kintu gikora ro kugikunze ariko ibyo birabaho umuntu ari incuti yawe urashaka kumusaba ikintu service je ndi umusani muto cyane ndacari hasi iyo nkoze indirimbo nkashaka ko nzoyisohora ari video challenge lyrics ndagirageza uburyo bwose izo mvuzi kagaragara niba ari abo bakobwa niba ari abo bahungu nayo basaba kandi je nsaba abakobwa beza
okay. Franday umukobwa mwiza kuri we ameze gute
umukobwa mwiza kuri jewe cya mbere ni face mba mbona uko bize kuvanga mu mitima nta muntu ubona mu mutima oya aho mutima yo ntawonze gusa ndakubonye uko ndavuga ati mama do n'umuntu mubi n'umuntu mwiza kubera ibyo amaso yanje babona je amaso yo wanje ku mukobwa ni mu maso niho hambere heza ibyo bisusu navyo suko ya
okay dufise Franday ngaha ko gati mu gucagura wewe kintu ushase gutongoza umudemu wanza kura mu maso gusa
yego iyo ushase gutongoza umudemu nda mu maso icambere si mu maso cyane oya mbanza kumenya uko atekereza uko yaga shaka kuba ari babakobwa bishima je ikintu nanka ku mukobwa no mukobwa uganiriza kumva ubwenge ngo nimero yanje wayikuye Neye uzumenya n'umuntu nimero atayirose gamuta. Rekireze tugiye muri imiteye tukavuga ati nimero z'abantu muzisohoye muzishira abona. Niturinze turabazanya. Cyo kintu ndacanga ku mukobwa bavuga ngo nimero yanje. Wenzo kumenya ruko nimero yanje wayirose iyawe nayirose. Niho tuzumenyana. Neje nzumenya umuntu nimero yowe nayo ifisi gute?
Okay, I'm Franday. Uravye ndazi amarurasiyo ya mayaba yahabaye. Hajya ugiye kuraba umaze guteretwa cyane cyangwa umaze gutereta cyane.
Je kubwanje nuko abantu baca bavyumva nabi, je maze guteretwa cyane.
Eh bas, nakagenda. Guys, twakagenda turagiye twaronka umuhungu amaze guteretwa cyane. Hajya ugiye kuraba ubona abantu benshi umva ko basi abo bakutereta umva kugira tugukundira iki Franday
bankundira ukuntu meze eh ndumusora tuje yatekiriza aganira abo tuvugana barabizi mwemwe abakomwe tuvugana murabizi sirimo ndiyemera vraiment ya ndateretwa kuko je ntaba ex benshi fisi niyo mpamvu ndakubwiye ko nteretwa eh je msaba ex babiri Eh, ibyo by'inkundo mani urukundo n'amafaranga kandi cyera amafaranga afise. Cyera amafaranga afise kandi mbashaka dukure no muntu yishime kabisa ku bintu bikenewe ko atuma nezerwa bironye. Rero sindabishika ko mumbabarire.
Hajya kuri wewe igihimba ukunda cyane ni ikiheho ku mubiri wawe.
Umubiri wanje.
Igihimba icyo ukunda gusoma ibindi.
N'umuntu wa. Umuntu akubera ari uvuga byinshi ari ibyo uvuga byiza n'ingi uvuga bibi ariko kenshi ufise umuntu waye ibintu byinshi wakoronka kubera umuntu wabisa urasaba eh ndagusavye bica ku muntu wa
eh hajya Franday ukiri kwishure ni ihe kuri watora cyane
ikuru natora cyane nta nimwe nta nimwe mbona aya Jesse mbesha mama duvuze babwi wanje ndirinda kubesha nta kuru nimwe natora.
Okay. Wafashwe kangahe kwishura
kunobira nafashwe
naho ntugere ubesha Franday yatwemere ko atigera besha n'umuntu ntagira
besha ubwo yonye ndabitinya nafashwe kabiri
yego ari examen cyangwa client
examen gente rogaso sinobe ese rogaso sinobera ahubwo interrogation ndabarambira ababizi kubusumbya ibyo bivanye n'ibyo tube tuko turakora je ndatinya naratinya nkiga naratinya gutora urupapuro ngo nshire hejuru cyane bya bwa buboro bwo kumarato ya ndabitinya vraiment narabwirwa ariko ku mu examen narigeze kwiba baramfata mana biraryana nasohose ye navuga nashishwe eh na bafashe ni mono biri cyongereza ya
agenene icyongereza ntacuze
cyongereza ndakizi gikeyi gusa si cyacongereza cyo kuganira n'abantu Chongereza chakazi.
Chongereza chokoresha koresha mu kazi.
Eh chongereza cyo mu kazi cyo kuganira ni gike cyane kabisa.
Kuri kintu ruki taho basi kukimenya kandi uzi ko ari yo defo yawe tatsuze.
Zitaho ndakeneye kubimenya kandi ngerageza kuvyigisha. Rega abize bose ntibabaze ifaransa n'ivyongereza. Wapi? Nkizi generation zobu no kwiba gusa. Biereza amashuri atakintu rero bona katabuzi baronka
nene ibintu bona kuba bataronka ubuzi nikora baheza ngo ari kwibaguza
oya ni ubuzi bwarabuze nivyo biri murega none ntuzi ubuzi kugira mu buronye murakora ibibazo uzaje gukora ikibazo cy'igifaransa gusa n'icongereza gusa mwishure wagikora urinze uciba karonka DC nevuari wivye ari imbago gusa ugiye gutora ibibazo ngo uje gukora ubuzi nigikunda
okay Franday umuziki w'u Burundi ni kiye kintu ubona kiriko ukora abakitagenda neza
muziki w'u Burundi
kiri navuba uri navuba uri ko ndazi waragira umuziki ukuntu meze turashaka kutubwire ikintu ubona kuva kera kukubwawe cyagenda kikujya mvuga ati kindi ndabona kikwiye guhinduka
kintu cyambere mu muziki w'u Burundi kigoye genda ganira n'abasani bamwe yo mu Rwanda si benshi bamwe turaganira ariko urebeye mu Burundi kintu gituma umuziki wacu da utaronka inzira zibereye n'urukundo urukundo si kwa rukundo rw'amafaranga dukeneye mu muziki w'u Burundi n'urukundo rwo gushigikiranira Jijini uchamele kinanga za nukunu shora kuboni indirimbo sadbi araso indirimbo change Fizzo change abandi ukazura stati undi muridi mzi ukabura ho linki non linki nibi nukushira ho linki indirimbo ya Franday indirimbo ya andi nicha nibi ayoma beef ni mabi nibi natarif ziza mbizuma bugu muziki jokunu nimele ye indirimbo yumu saningyo heyo mburundi ndakora challenge Mwumeno kakuso kukura challenge indiri imbo ya sadbi ya yote. Kariko
na challenge nyishi tu. Ok, na challenge nyishi tu mazeku wana gusa, izo mazeku wana kienshi. Kwa hiki nguzeku wani za sadu?
Kuzeku wani za sadbi nyishi kubela alirimbi indiri imbo zinjo hera. Yego, alimuwa sani Burundi hunda chane. Nara wano muriri mze niwe muriri mze na kuunda. Barabiza wafana wabantu boy, muraizu muziki u Burundi. Imizi iye ibintu bihanganye ni Fizzo na Sadbi Lebo Empire Bantu Boy ni vyejera no mfana wa Empire nka wa Sadbi nabakora muri Empire kera nka rawo muri rimbye
Okay no musi kabisa habonese gatru muri Bantu Boy baragushimye nti wojaye
eh nojaye neza cyane sinkunda Sadbi ngongo Fizzo ngo ndamwanka wapi nkunda Sadbi kwe ndirimba ririmba zirangyohera eh Nindirimbo zinjoyeranye nuko nkuko nawe ukundiza abandi ntazi ego.
Ako turashaka kuturirimba indirimbo imwe ya Sadbi ukunda cyane.
Ya Sadbi. Nkunda cyane ni indirimbo imaza iri hanze. Today so day behind your parents and your sisters. Oh yeah. Numusuda sanze.
Oh yeah, kweri kibihise Dushaki sa chongeza kima kiboneka Franday.
Dairirimbe. Deka numbi yindi inyorohe.
Hariho ninuzenya basigaye bagira makuru diswari chongeza.
Yee, ndi mwanda bikurikirana, mwanda rondera umuntu azonyigisha icyongereza. Indimi zo Burundi zituma umuntu aboneka fresh mu bantu. Sadbi ndamukunda indirimbo ziwe ndazizi nyinshi.
Okay, turashaka kutubwire Franday. Turashaka kutubwire nkaka jambo kanyuma nkabari ko baragukurikirana ku bafanzi bawe n'abandi bantu bakunda umuziki muri rusange.
Ayo ku bantu bakunda umuziki w'u Burundi, bakunda umuziki w'isi kuko umuziki wose n'umuziki. Hari abarundi badakunda umuziki w'u Burundi, bakunda iyo mu bindi bihugu urumva nabo bari mu babagwa bakunda umuziki. Kino no babwira cyambere ni hani wacu mu Burundi twerekane ko turabaririmbye. Sinshobora kuba umuririmbyi nzi na Mr. Joker, MB Data, Sadbi, indakiri ku Dabo. So indirimbo naho ndi nkiri mu muto nkiri hasi nkarindira ko link yanjye ndayibona kuri stati kandi dusanzwe tuganira fresh ariko nkabibura ibyo nibyo bintu dukeneye mu Burundi. Icyo nusaba ni uko abaririmbyi b'Abarundi twogaragaza urukundo kabisa cyane cyane abateye imbere rega bajya bakomeye bari hejuru nibo turabira ko twebwe. Genda abira kubaririmbyi bakomeye sha kurabira ku muririmbyi ari hasi afashe iki kandi mba naje mbona ndamusumbye ahubwo ndabira kuri bajya bandusha batanguye ibintu byabo ndabikunda batarinze kubintegeka nyatwe yo niwe dushigikiye twe tukiri hasi bakunda ibyacu uko nabo kugira ibyabo bishike kuri harababikunze bakiri hatu cyane go
Okay hari kibazo ntakubaje cyanke hari ikintu ntaba ntakubaje wo bari wifuza gushikiriza
ikibazo utambajije Aya. Nakunze kuraba ibiganiro ukoresha urakunda kugira utuntu baza ngo ibaze wishure ngo ibi nibikunda iki ibyo naye ndashaka kubimba za man. Eh ni byiza ko abantu bamenye ibyo umuntu akunda.
Okay. Okay, buca kumenya ko ibyo byo ntuze. Okay, ntuzenya iki ibiryo ukunda basukunze. Ukunze kugufungura ari buvyiteke. Bas udashaka ko umuntu abiteka nibi.
Ibyo nkunda rije
ndatwe uba wumva umenga ni wowe byitekeye
cyambere cyo nubwira abantu nuko nzi guteka ndazi guteka kabisa
ikintu ro uyemera ko
ziguteka nkunda ntoshima ko umuntu antekera ni inyama inyama n'amafiriti n'umuci
tinya wangu baho hakubadoko
ha abantu biriga shaya isose ziri kwishimye muteka buraza amasosa aratandukanye aba yijongurura ayishiramwe umunyu mwishi ayishiramwe ibirungo
bya isosi ro wemera
bire ndi isose nziza yomba nakoza bari fresh kabisa musume nzo gutumira uzuge isosi natetse
turaje rero dushaka guteka isosi tubwire ibirungo bakoresha
oya ibirungo jera akoresha ntavyonze
jena uza guzi guteka cyabirungo
jena ziguteka ariko ibirungo haraba araba bigenewe kubimenya jenja mu isoko cyane nkarungi ku mukoza nabwiye gendungurira ibirungo vy'isose yife byo byose inyama y'inkoko inyama y'inka agenda kuri bajya bidandaza amu yati mu ibirungo ibi nibi nuko
Franday none aniya kuzanira none iwa musavye ikirungo cy'inyama aha kuzanira iki biharage uzobimenya gute
ruvize bi ibyo biharage ndabitsi yego je si sindi umukozi wo mu gikoni ndi umukozi w'umuziki ariko ndateka nararezwe narace kumbabura naratetse ndabize kabisa ibirungo bakoresha mu biharage mu muceri mu sosi y'inyama mu sombe ndabize go
okay ikintu bakunze bavuze kuri Franday wowe ubwawe benshi bakunze no kukivuga cyane mugabo uwa umvumenga uwo kibeshuze kabwa iki kintu je mvuga ko je sicyo
kintu bamvuga katari ico mba mbona benshi dukunda kuganira duhuye ya mbere bavuga ko nirata baramvuga ko nirata kubera tuba tutarahura kubera ikintu meze yego je ndi mwibarabara kweri si sindi umusazi saza ariko ndi mu buzima busanzwe tubikumwe ndasara
uremeye ko urukurukura ariyo nkuru uremera ko urukurukura ariyo nkuru
urukurukura ariyo nkuru oya sindavyemera ari imigani imani ya kera itakibaho eh
umugani wa kera utemera n'uyu
ngo kwishima washimwe nabandi ivyo ntibibaho uzoshima je ntishimye uzombwira ko we wambwiye ko napendeje gusa napendeje nkiva muhira nkibitegura nkibona baba nkibona ko ngomba nje ahantu niho nabonye ko mpendeje we nawe ucura bibona vya vyavanga wakwishima ngo kupenda oya suku baraduhenda kandi ivyo vy'ibikurukuru navyo ngo barukuri sukuri
ariko abantu bavuga ivyo babona
aya abantu bavuga ivyo babona ukuri kumuntu n'ukuri kumutima wiwe sukuri ko mu bantu babona Jesse ni ishima kabisa.
Ni Franday atubwiye ko n'ibintu akunze kuraba cyane cyane. Akunze kuraba akunda kuraba ku basi ku maso cyane cyane. Kwera iki uho ucuvuga ko uraho ku muti ko ibintu byose biri ku muti.
Ibintu biba biri ku muti ibitekerezo. Eh. Je duhuye ushaka kunyereka w'ibyo ushaka kunyereka. Eh, je ndashaka kwereka ibyo nshaka ko ndakwereka je kubwanje. Ariko hari ibintu byinshi ushaka kumbona kutovumenye ko bivanye nuko jewe ntashaka kubikwereka. Eh.
Okay, Franday umuntu ashase umuntu akeneye gufasha kujya gushigikira Franday. Ni kiye kintu ubona kireko kirabura mu mwanya ubona iki kintu kintu ndakironse no cyane no tera imbere byoroshye.
Eh, ica mbere ni gushimira abakunzi b'umuziki ndunda abakunzi b'umuziki yo wanje nkora ivyo nkora barako baranyereka ko babikunze kuko iyo ukiri mushasha biragoye kugira ibintu byabishike kure cyane ariko kubwanje ndabona ibintu ni fresh muyinga barashigikiye no muzindi ntaramwe bamwe ikintu cy'ambere gikenewe kuri jewe ni kunshigikira nyima ndagusaje service y'amaheruzi katayo ofise wewe uyafise yamfashishe nibisanzwe gufasha umuntu ushaka kumfasha no munsi nanjye ejo nkazogufasha gufashanya ni byiza ego kandi muje kuri YouTube yanje ama imbuga zose zibaho nitwa Franday boy ugende ukora ibikenewe sinye nabivuga ubikorora bizi ha mushigikire ndafite indirimbo shasha ndi mukubaha yego
ari nango na Franday ngo yaruka kugura indirimbo
kuku
waguze indirimbo y'umuririmbyi utanze kuvuga
yego indirimbo narayiguze ariko ntirasohoka yego je simbesha mu buzima kugura indirimbo narayiguze indirimbo iryoshye yaranjyoheye ama ndumva ko ndayiguze igasohoka yitiriwe jewe vyaba vyiza abakunzi biwanje ntirasohoka ariko irahari kandi iraryoshe abantu tugendana hafi na hafi barayizi yego
uziko abantu bose bomera nkaho ku bintu bange vyomera neza akazi aravugisha ukuri
ibintu vyomera fresh ni kuvugisha ukuri ni vyiza mu
ikintu kimumaze kubesha nawe wishuza amaze kubabesha
maze kubesha
yes ntiwo bimvuga kuri imisi yose ikintu wabeshe uziko wabeshe uvuga ati ngara kandi na munsi narabeshe
sambe ndabesha byinshi ye ji ibintu nkunda kubesha ni ibintu mba mbona atakamaro bifise ndabibesha ibifise akamaro sindabibesha kuko biba bifise akamaro urumva ubesha nta kintu ushikako
reka tugushimire kuri kano kanya
asante sana mwakoze cyane kuntumira kuri Sky Media TV online abatabizi Yego.
Yes, bakunzi ba Sky Media Burundi, ngira ngo murabona ko twagiranye ikiganiro kiryoshye cyane. Yari Franday umusore wanyu asanzwe anabikora fresh, urumvirije n'indirimbo ziwe urabona ko ari umusore afise kazoza. Tugende kuri page yiwe kugira ngo tumushigikire. YouTube ababwiye ko ari Franday, Facebook hose ni Franday, imbuga zose ni Franday, tugira dushigikire kugira ngo muri ndirimbo y'u Burundi zikomeze gutera zije imbere. Wari kumwe na Nimateri wanyu ma W A K A W T O G behind camera nk'ibisanzwe, wari kumwe na Amigo Pictures, kukandikanya. Ciao ciao.